matter of fact, just so you get a full breakdown of all the money that we make here. 50% of the money that we make tonight is going to go be reinvested into McDonald's for the band. The other 50 or 40% that we have is going to be split up amongst the band. The song is called Come Again.
All Peter Cahill stuff. Peter the Cahill.
Oh, brother. da 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 da